vumile sombembe uthi mayisuka ngosekusikweni akhatywa lophola wayeka yagqitha umqingwana iqhwakelelo ke kodwa ngowethu akwakenele bazama utshayisa umntana wam unyathele ngaphandle alijonga mbukele emakhaya i-size difference kulamaqela inintsi ifakiwe ke kodwa ikwesifile zihambe ngandlela zonke ubheka phambili abantwana basetheni nabo baqine nqi abavuma abagungqe abantwana bam isahamba ke kodwa ikwesifile usompembe wakhala uthi yisebenziseni makwethina okokuqala sombembe uthi yisebenziseni makwethina okwesibili angena bonke abantwana basetheni ngokuba nqanda amanzi angena endlini ngandlela zonke ushiya wedwa umntwana asephikweni ujesu waferrera thela kanobomi ke kodwa owethu kenene kwityenjana likaferrera ayikhwaza ayikhwaza abantwana basetheyini bathi hold hold azama utshayisa fondini ngenile ke kodwa ke bantwana basewesville futhi akapeli ukhangela u-2 points efondini uba uyiqabelisile confidence yabo izawuba phezulu kakhulu uyikhabile umntana wam bavuma sekela sombembe ecaleni nabo bavuma sombembe ifakiwe hlanayo ke kodwa fondini uRyan Mitchell shiwa ngasepha foni unathi mlothwa iyadlalwa pha seketelo siyaya Michael Satade uzohamba Michael Satade ishiwe mfitshane kusiyaya seketelo siyaya ngenile iWestville fry yabo yesibini ibukele emakhaya akaphele imizuzu emihlanu umdlalo uqalile fakiwe uChris Clute hlanayo efondini uRyan Mitchell khaba kwi-blind side uChris Clute bekwa phansi ke kodwa nkamva sithole bethu pike go efondini izothi nxiba u-21 uLea Simkins khe basenge efondini basenge basenge noba ngamanqaku fakiwe iphekwe nempondo o abiwe ngolo hlobo Chris Clute angena umntana nam uyikhabile uyikhabile umntana kamlothwa wayiqabelisa wayiqabelisa kusini na isekweli tala lasedeli ibhola ikhutshiwe umntana kamagwabi siyafikisana ekukenene wafika foni nelindo yakakubi wabuyisela kwalapho ebesuka khona aphaka fonini indlola kwamagwabi pha umntana kamqinga anathuthule lemva kuthi waphuma kwethile amakhwenkwe angena ebuhlanti umntu akatshisi uthi ina mna nam ikusikele isilayi sakho sethisa uhambe uyoncedisa bakwasibheka uyohlohla phaa kwesabheka fo ntoesadiya egudi umntu akamtyhelele phantsi koxinzelelo wayinkonye lo bhola leyo bamsonga kanobomi fonini abantwana boChris Clute usanzazi ibuyisela phakathi fona ityendlela kwamqingana usizi ngokwakhe umntu akamagwabo uyikhuphe ezantsi umntu akaphika uyibethile enqineni tyendlela lakwerhasi ngathi ndibona ithuba wabetha umntu akasiyaya kwenqizi wamshiya iqendela yethwa hayi kwethini kwethini kerhasi wawulala phantsi kwempondo umntana omntanam banwana basedeli ngathi abakafuni uyekelela umntu akathi wakusekusasa pha umntu akampondo uzawujonga ukuqabelisa ngokamanqaku akhoyo asenge fondini wazi i-MRS bembili okuba kulale kutyiwa amasanomvubo namhlanje jonga phala replay umntu akarhasi uthe woyibona fondini le yakwasiyaya wathi kwethini ungugimba kwethini wamshiya nje fondini emtshise ngespirithi pho wayikhomba umntanam wathi nantsi ndingena ndiphelele ikhatyiwe ke kodwa ke eza ngaphambili fondini omustafa ifakiwe ke kodwa ehlanayo ityenjana unathi mlotho khangela phaa fondini into zosatathe ubethwe njeke blind side uzeketelo siyayiqokelele uzeketelo siyayiqokelele ow ngena kwethini ikalika yeyakho mntana omntanam yabona uba nee-fixture phandlapha ewe mani icarricup ne-URC zonke zikhona zi-available xhomekeke kuwe wena scout uscout anjani na qabelisile ke kodwa ke unathi mlotsho lubhola leyo jonge efonini pha kutsho nangefestire fondi uzeketelwe siyaya kamnamona wayinika laa ntwana fondini kajaid wokopman wayompha ikopolo ngenkani umntanam egoneni fakiwe ke kodwa uryan pistor bakhona phaa umlutsho phangasemva bethwa nje fondi ngenqina kaphaya Nagasia, unfortunately, Popo Keko Keko. Forgive Chris Clute Sana myself, Mitchell. Some of them to do the West Villing at Bahama now. What a Kia one, what a two, what a double class, that Kia. We are Kibili come to Tulaita and the Mukona was Samu Mitchell. Babu Musoma Matungani Lumko Kelly. Chris Clury. Aye, aye. Kumki on a loom shallow. Moya Suling at Italianasil. Now I'm not sure of betting bond or what it been there. We are our parrot. Ikati, where Gastana, Chris Clue to corners and bullies. What a lot of chance that was now more. They were bad. Sami Kanda Raga for Nina Sandos as a tepid. Say, got his and eight got Konya wano bomi urail pisto. Ukonda nga wapanga uchalele pambili. Tusombembe inokoni ya wala nabaseti hili. Fakwa mda wambi ushana yukawu. Mda kama kwa abu tsalinda mbende kumchalela. Ikonda ibonayo. Upino wa ibega njine. Haikokele kwa kuseke chelo siyaya. Oh ba wamu. Oh ba wamu. Yeke hende kwa tinana ya kwa siyaya. I was on a party for Dini, Kumbaka Satati. Oh, get a bomb. A man's what tell you what Nagoti. But I was about Yakali Picoco. Got on a little bit of a song. I had to go on the Kala and the Picoco. I got on the pop one in the Gasia. I'm seeing the Rambo and the Lelegas Fub. I come and never can end. Atu wara kwe kwanzu kweli sanfunu nikinda ngamfundini indoka Michael Satate aungenu samfunu nikribin lagi fakiwe kwa chomda wa makwabe achigela wei tola ka senfa konu mchalela shafi chale vwani niku korekta service umwani tubu mnanam oh mnanam ubanjiwe pes kwa 5 meter ipinde ya tola vwani nikufutane pa zindozo matikane siya chulube sando stelu mgena inchika ngingi Kanda rak for Nina Banana Basa, Tepen, when you know that's a swaggly and bar. Pindia call for most expensive cheese in town. So I was sure Banana was feeling my watching and ten the lake. Got some weak quick table and go with us, woman. No, I'm challenged. You can't write one night. But Tim Sanchez, a finger and a woman, go ahead and a bar. Which is, what's all in them, man? Oh, what you put to Gile? Get a drum. A man's one Kelly, a quet Nakuti. Oh, one girl, I'm not a calm tati. There was a scrum, Bugil is a man about the Westfield. Fuck you for the change another pistol. Corner for the point of the little to every plague outbounds. They're talking about Matiganepa. Could you the police arm, a proper secretary aside? Who's here about to tell me the last move, Papa? I can't tell you, I'm from the Westfield. Kukuli will upon. I go get a lot of money to sing other cars. I even let you go on and I'm shanty. Nagangom. Udinams are can in Gondos, I want the name in Kalufig. Matigan, Punuga Bempet, Temple of my homes. Chong and Bugele Makai replay, pa. Secretary of CIA. She a conquer for dinner in those Okanen. I tell him that I'm. Take a whistle apart. Quabe can't disregulate. Fuck you and a poor Chris Clutis boom to Tula for the Nazanatal. As Gautelum gained the 2 questions, King Arta. Could you make a quarter absent? Sam, Nanam! Oh, Fumani Kali Kupopo! Gana from the Indy Westfield in Zangola Shobo. Mustafa Tina in Atarasi from Natum, and I'm going to Paramil like Sinina. I believe seen again, I go Natim Lodge on the Polale. Mustafa Tina, oh, Nanamu Molo, I have a family to Unam Chance, better parts when you beat Chris Clury. As I'm a bulls of Matigan, but I am a land of one in the Attic, go not come the Kusma Kes, Temple of Mahomes. Westfield, Sasa na yuka kipo nini? You, I'm going to an attack, Ben Dino Bala for those two best friends. And then Nobus of Fokum Danam. Kali will pull a Westfield kicked up. Zegatello CI, Ushila for Satad. Satad, I'm born number 10 Wakuna Tim Lotso. Oh, Danam. Chibili go home, Gana for Dini. Betelel is Kongwana Sabozo Kibela. Balona Basa Westfield. Betelel is Kongwana. Baltim is sick, I come a little. We are Kumbula Mugela Makela. We better watch a walk with daylight. Naka campus toilet when we are Finia Cock Business in Natalva. Such a solo one. Umshalu Pelil, Mustafa Kino Funubulis and Changling. A trial and a bomb for my channel, we sell them. Pelila on Umshalu Babugela Makaya Portil. Acho, acho, sombembe. Wathi, bekumnandi banani bantwana basetheyini, bekumnandi banani bantwana basenyantala. Isawuba yiloo nto ke ngokugoduka, khwelwe esibhasini, kubuyelwe apho abantu bafela khona, bingqhayi yetokota. Bulele kakhulu kunonke ababukele emakhaya, sawudibana kwimidlalo elandelayo. Enkosi.